Ndabaye ikaze mwese abashe kuvyuka kino gitondo muko muvize ikiganiro kanguka ino musi no musi wa kabiri izina ryanje ni Chris Nikumana nashaka kuremesha umuntu wese ariko aranyumviriza yumva bidagikunda ko usenga ari abantu bahora basenga ariko gusenga babivuyemo nimba utagisenga kwera ibibazo uri kuracamwo rino jambo gino musi niji wawe hari abantu benshi bakoranyumviriza batagisenga urahevyo gusenga dimanshi cyane ku cumweru niho ugenda ku rusengero ariko ukwiye gusenga imisi yose nabisubiyemo dukwiye gusenga imisi yose nusenga ngo nuko bimeze neza ariko usenga kuko ukeneye ndiho kwaba mu buzima bwawe ukeneye imigenderanire yawe nandiho rero ari abantu bigeze kwisonzesha bigeze kwiyiriza ariko babivuyemo hari abantu bakora idodomba kandi bahora bahagaze neza mu mana kubera ibibazo ukuracamwo hari inkuru mbi urikurumva hari abantu baguca intege bakubwira amajambo mabi bakubwira amajambo apfuye hari mariage zimeze nabi abagabo bavanga abagore babo ugasanga urasenga ariko nta gihinduka nashaka kuremesha ndagutera intege nure kure abantu babivuyemo nubivemo abantu bahagaritse subira uvyuke usenge wizere kuko ndiho agufitiye umugambi mwiza ndiho aguhaye ijambo no munsi yo kuremesha ati niwihebure nurabe ingene bisa niwumva amajambo bakubwira kuko agufitiye umugambi ashaka kukuremesha rino jambo ni ryo kuremesha umuntu wese yacitse intege hari jambo nabateguye ryo kubatera intege riri muri Zaburi 55 umurongo wa 22 Psalm 55 verset 22 mu ma version amwami 23 ariko mu kirundi no mu gifaransa 22 avuga ngo ukorere uhoraho canke uwiteka umutwaro wawe umukorere umuremeke umutwaro wawe ukorera ni hagifata ikintu uhagiterura uhagitwara muri kamyo ishaka gitwara nuba yuko ndiho ashaka uwiterure iyo mitwaro kuri wewe uyikureko uyimushireko urafise umutwaro umutwaro nuvuga ni ikintu kikuremereye ayabari mariage yawe meze nabi byikureko ubikorere ndiho nimba abana bawe byanse byakunane kwa hindero bikorere ndiho nimba ku kazi bimeze nabi harakarenganyo bifate ubikorere ndiho nimba ingwara yawe isa niyanse gukira kugira ngo ntizokira bikorere ndiho ngo fata ivyawe vyose ikibazo cyose ufise ibyo bintu byose bitameze neza ibyo bintu byose bikuvyimvye umutima bituma urarorarira bituma udasinzira bituma wumva ushaka kwidodomba cyangwa widodomba byikureko ubikorere ndiho ngo nabazogera gute azokuremesha azokuramira azogushoboza ngo nikubera iki ngo kubera ngo ntazokwigera akundira umugororotsi kunyiganyizwa ntazokwigera yemerera umugororotsi kunyiganyizwa kunyiganyizwa muracumva nubwo yuko hari ibintu bikora kunyiganyiza muri kano kanya bishaka gukubita hasi ariko ngo uri umugororotsi ngo ntazobikwemerera kuko azokugwanirira azorunka umarayika wiwe kukugwanirira mbega uwo mugororotsi ariko aravuga ninde iyo bibiri ivuze umugororotsi abantu bamwe bamwe ntiyo bitahura bibaza ko ari umuntu w'umugororotsi atacyakora atakina kime kibi akora sivyo bisigurira umugororotsi iyo bibiri ivuze umugororotsi iyo bita lo juste janga lo saint bibiliya irakona vuga ngo aba saint abera baravuga ngo ndandikiye abera bo muri Korinto abera bo muri Filipi abera cyangwa abagororotsi muri bibiliya nabizera muri kano kanya mu isezerano rishasha bisigura bizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wabo nimba wizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wabo ukaba wemera ko yagupfiriye ku musaraba ukaba arihanye ukatura ibyaha byawe ukamwakira nk'umwami n'umukiza wawe ijambo ry'Imana rivuze ngo ntazokwemerera kunyeganyizwa kuko nkazokuramira ito soutiendra azokuremesha azogutabara ariko benshi niko baratabagwa muri kano kanya kwera inyifato yabo hari amajambo mabi ukuravuga uguma widoga wimyoza kumuvuga amajambo mabi yo kwihebura ayo majambo rero icutaruzi ayo majambo mabi ukuravuga n'umuryango uri kurugurura satani kugira yinjire n'ibyo ari bimeze nabi avyonone gusumba ariko iyo ukurashima Imana muri ibyo bibazo ugashima ukavuga ubwiza bwayo urukundo rwayo ukanga kwidodomba ugashira amaso kuri we ukamukorera ibibazo byawe byose satani arahunga amarayika abandiho bakaza kandi bakagucira inzira Utugeze mu mwanya w'inyigisho turakomeza inyigisho nise amashimwe canke action de grâce ni inyigisho twatanguye mu ndwiheze ejo nako nabereka yuko mashimwe yacu akwiye kurengera ibintu bigaragara ni vyiza gushima imana kuvya guhaye ni vyiza gushima imana kumigisha guhaye uraraba inyuma abantu benshi nibashima nka nabwire yuko ivyo ngenda bigisha no munsi biragoye gukora udashobora gukora ibisanzwe ibisanzwe no kuvuga iki amashimwe no vuga amashimwe asanzwe canke amashimwe ordinaire amashimwe asanzwe no gushima kukintu waronse nugushima kumugisha waronse umuntu yaronse akazi arashima umuntu yaronse promotion arashima umuntu yaronse imodoka arashima imana umuntu yaronse amafaranga arashima umuntu yaronse umwana arashima umuntu yaronse ikintu ciza kintu wifuza urashima ariko abantu novuga bataratahura bashima bakibironka ariko bimaze guhera baravyibagira bagatanga kubona ibibazo bagasura kwidodomba nibwo buzima bw'abana ba Israeli bari babayemo iyo manu ije barashima imana ibugurikira gitukura barashima ariko bageze ikibazo bagasura kwidodomba barashima bakidodomba ariko asanga imyidodomba baye myinshi kukuzima bwacu ducamwo hajamwe ibibazo byinshi ariko nagira vuga nti amashimwe ordinaire nayo asanzwe amajimwe asanzwe n'amashimwe yo gushima kucuronka nagira nabwire yuko nabantu batakijijwe nabantu batizera imana nabantu batizera Yesu badasenga na rimwe batagera no gusenga dimanche badafite naho basengera iyo bagize ikintu kibashikira kenshi bavuga ati Imana ishimwe siko muri avyumva Imana ishimwe bakayivuga ariko batayizera bataganira nayo nta migendere yose ni Imana ntibasenga no gusenga mizi yose ariko ikintu gishitse barashima gushima rero biri muri kamere y'umuntu yironse ikintu ucushima ariko haje ibibazo cha kintu ciza cha gushikira uracibagira ariko mashimwe nshaka kubigisha nabwira nti akomeye yo kurundi rugezo n'amashimwe yo gushima Imana udahagaze cyane kuvyo yaguhaye ugera ahantu ushima Imana ku bunini bwayo gushima imana kuco iri gusumba kuco yaguhaye kuvya guhaye ni vyiza ahubwo udashimiye kuvya guhaye uri ntashima uri engra nuva yuko ufite umutima udashima icyo wahawe ukwiye gushima imisi yose nuze wibagire ico ndiho yagukoreye mu buzima bwawe kwiye kwa mushima kuvya guhaye ubishime nimba ufite akazi ushime kwa akazi nimba ufite abana ushime kuri abo bana nimba ufite ibintu vyiza nimba ufite ahuba inzu ushima na kuri iyo nzu ariko urengere ngaho ndavuze ni urengere ngaho ugera handi hantu urabe ndiho kurugezo rundi utanga kuraba ndiho ivyo yaremye urabe ubushobozi bwiwe mwibuke igihe Yesu akurigisha isengesho rya dawa twese la prière de notre père muri Matayo 6:9 Matthieu 6:9 yavuze ngo uku niko mukwiye gusenga muvuge muti data wa twese uri mwijuru izina ryawe nirishigwe hejuru rinahazwe canke gezwe que ton nom soit sanctifié izina ryawe rinahazwe canke yezwe nuvuga yuko rishigwe ku ruhande kugira izina ry'Imana ribe sanctifié iyo tutavuga sanctifié nuvuga gushigwa ku ruhande nuvuga yuko urihe agaciro izina ry'Imana maze kumva ko ndavuga ndiho maze kumva ko mvuga El Shaddai ejo neko ndabwira Adonai Adonai nuvuga yuko Imana ikora ivyishatse vuze Rohi Rohi ni Imana niwe mwungere wacu yuba vuze ngo yawe Jireh Jireh canke Jireh ni Imana itanga Dieu qui pourvoit yutavuga ibunini bw'Imana ukavuga ivyo yaremye Elohim ukavuga ibintu yaremye ubunini bwayo waremye ijuru waremye izuba waremye kwezi waremye inyenyeri waremye vyose ukabwira Imana ko ari Imana iri hose ibona hose ishoboye vyose izi vyose ayo mashimwe arakora ku mutima w'Imana cyane Imana yashaka abantu bayitahura bakayibwira ubunini bwayo ukamuyibwira imisi yose ko ari Imana ishobora ibidashoboka abana b'abantu ivyananiye abana b'abantu yo irabishobora gatakuye vuga uko yibona kayivuga ubunini bwayo ukarengera n'ivyo yagukoreye wewe amashime yawe nagarare gusa kuvya gukoreye ariko n'ivyo ivyo gukoreye ubishimira Imana ari kurengere ngaho uyisanctifye nuvuga yuko uyishire ku ruhande uvuga ubunini bwayo uvuga urukundo rwayo uvuga imbabazi zayo icyo birakora ku mutima wa ndiho cyane hari amashimwe y'umuntu akuze yamaze gutahura ibidasanzwe kuko uravye muri Zaburi Zaburi 22 murongo wa gatatu mu kirundi no mucongereza ariko muri bibiliya y'igifaransa ni murongo wa kane havuga ngo uruwera iyo jambo uwera rirakomeye rwose ujizo ku ruhande kandi uvyagira mu mashimwe y'abana ba Israeli amashimwe y'abana bawe Imana iravyagira amabiri amwe amwe avuga ngo Imana ngo iraza ngo igira trone intebe y'icubahiro cyubahiro ikaza ikicara mu mashimwe amashimwe yawe igiye kuratanga amashimwe uciye bugufi utidodomba ikintu tazi nuko mwisi tagaragara mwisi y'impwemo canke mwisi y'umwuka uri kurarema intebe ukurarema ahantu fauteuil ahantu imana iza ikavyagira kuko ndiho akeneye kuba mu mashimwe nimba ushaka ko ndiho agendera inzu yawe tegura amashimwe azoza avyagire amashimwe muri iyo nzu yawe je nihishurirwa naronse araci imyaka 11 nzu yasigura neze jo kuko vyarahindi ubuzima bwanje namwe birashobora guhindura ubuzima bwanyu ndiho abahezagire mugira umunsi mwiza.